Hello, Pebunjan.
Yapi, la Pebunjan.
Hi, la Lisbaba and Jenkatena lo Rabbi Show Lula.
I'll call you Lou, that's in women, eh?
Oh, okay. Lou! Manu!
Manu?
Me, now it's my phone, Krumana.
Yeah, Lou, Unjani.
Yapi. Why a lot of men are gonna be never a miserable soul?
Hi, Baroon.
That's the woman in the cook.
That's for that. Lou, what do you mean? You know that?
So, so, you know, I'm going to be a strong.
And then, Jin Ling is why Uba Lobel up, Uba Nibel.
Babe, Uluna, man. Futhi ubona isithombe sami naye sakudala ngibe kunyawo phe kwakhe. Wangakujabulela neze lokho. Hey mshanami, kunasithombe la sami nawe usasemncane. Engifuna sisi recreate siphinde senze futhi njengoba usomdala.
Uthi mina uqhubu ubhala la.
Haya, ibhala lisinda kabi mshanami, ungeukwazi ukuliqhuba.
Nakho nje ngakwazi ukuliqhuba lobophala lakho lwenyanga.
Hayi, mshanami, kuzwakale ngazi ukuthi ithoni yakho ayiyithandi le nto. Futhi asilungile, asivele siye mshanami, because ngathi awuyijabuleli le nto.
No, mathi asiyenze. Asiyenze, kodwa uwena sizophatha unyawo lami manje.
Uma ni-recreate isithombe fanele umuntu aphinde le nto ayenzile njengoba wawubamba unyawo nje wena fanele uphinde futhi ubambe unyawo
la ngangimkhulu ngingenamali wena wangibambisa unyawo manje ubalise mkhulu ngingenamali uwena
aw ayike mawuba usuyangibhubhuka ndishayima-ke manje sibe siyekwa ngempela. Ingakho-ke nje umbono enza le nto ayenzayo.
Angiyikholwa nje le nto eshoyo, angiyikholwa. Ngiyokholwa uma sekusho lo.
Hawu baby. Lu. Ozotshela uSmouth ntathe uyisho ubudlala.
Qala thola unyawo lami ndoda.
Okay, boss. Mina, tell me this mouth to be.
Hello. Ben Zay, my mother is a farmer. Oh, who says I'm
from Mukshutana? I'm from Baba.
Ya utona vome. Ngiyabonga ngosizo lakho.
Hey wena. Kanti nihlangene ngami la?
Cheyile ngathi ngiyagcina wena.
Shubele la. Shubeka sadi toza ba. Ha. It's your boy Dream One. Yeah yeah boy. Still young. Ujela. Fine such to party ma. Only wanna do, wanna drop. Who let me still be the coolest part? Cause you're so good and I'm in Zanga. Never wanna work and I know.